Abby, baby.
Ooh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yo soleil, yo soleil, si vous j'y sais, yo